Hallelujah. And I know pay me fast out when you so. Echia, Prophet Kennewu, etiefo. Etiefo, I yes, motu muhuesi was a dani da. Mubeti and yamiasem. And I know pay so. When I'm nakua so, it will be my yay. And unti and I know pay. Unyame unshramu. Me bom paye. O kron kron o kron kron. And then so, what the young quan chay. A your pet and one drum. Yes, and wine. O ba dear child, dear. And I know pay my wassum. Emma me yay. Ye hear wassum. I somewhere ye new fuss you. Be far dear yan no moon. In shrunken ya mere jaw or bar home, cron cron. I ye yan yammy. And I know pay mean so, men fatta, femimu, e kasa, yammy on cron cron. Wa wa dum dorsum, adominunti, amen. Yo, and I know pay. As someone ya media mayeno, ma tu din se, a radinim ne ma. God take care of his own. Yen semre, ye beken kain, David woman, eti ebi asan enson, e fri bakon, e kopim, e du. En yanom, umyenti e nyami asem. Bakon wase, en ha o hon, en ibonye fo nti. En ma wobo en ha wo, en mumu ye hon. Na en ni debi, wobetwa won agu sɛ esrɛ na wakusu sɛ enwira emuno a wahata miensa bata urade ho na ye papa na tena asase eso na di nokrɛ. Hallelujah. Enan ma wani enka urade ho. Nema na wamao nia wakuma pe. Fa wakwen eshe erade nsa. Nefa uhu eto nusu na onona obeye. Neyi na wayi na wayi na wayi uotine ne edi. Se adetine. Na wobim se oyujina enson ka yakuma emma erade fa wakuma emma erade neto ubu ase echenu enha uhu niya na kwan esi ni yie nti. Onipa a wodi ne bosuo enti. Na na mumu na abufuo atwa na waje ebo na jai bone eye. Enha wo ho. Ne ebewie bone nko a enkono. Na obeyi enebonyafo ho na won a wotwen ewurade no won na obenya asase no so agi akaka kra bi na odebonyafo eni ho na wosusa ne tena bia a na oni ho. Amen. Amen. Enyanom David ene etu efo ena no pei e wo turo num wo se maye ha ye ho ani bonyefo nti ani anom se woni kristo a woni adie wo kristo a wo adie nyina enti wo kire se maye ha ye ho wo kristo a wo adie nyina ahunya die. And I say, we are cinema. We be a yen tea. A radic. A catch the yay. se ma yen he ho a wa fa wo hini David so Awurade e wose ye beta anuanom e wose ye beta Awurade se ne David wonim na Awurade na minu mi enu enim ye Awurade wose enye dabi obetwa won agu sesere ye nyina ye nyim se de sere eja tomu etie boni akatia ani owu anuanom esre eja tomu a ese enunti David e ka akere yen bata urade ho e wose ye bata urade ho ye wa urade a ye wa die nyina na ye ni nokre a wo sasase a ye tisu yi anuanom awiele mremu nipa di nokre nipa pe nokre sa wo pe nokre a onya boni unim kristo wo ba brabo kunkunon wo jina ema kristo wo se enan no yema yani enka awurade ehu wo wo awurade a wo wo ade nyinara hallelujah anuanom ye wo nyame a ye wo ade nyina me to nyom eye urade aye eye nwa o nyame won sa nu ejume nyinara eye nwa nwa hallelujah won sa anu ejume nyinara eye nwa nwa misi aye nwa nwa onyamie eye nwa nwa obi amowe Unsanu ejume nyinara eye nwanwa enum no ye to aso wose fa wakwan ehye Awurade nsa anuanom so di hu nyina ma Awurade a wohwe wakwan so wodi ohu nyina to no so a koye boafo ina di obedie do benom di obefra onim ni nyina fa wa kwan ehye urade nsa enti ne to nyum bi se fa wa kwan she yehowa nsa na fa wo ho To niswo na ono na dadenyami obeyo na ono na ono na obeye mobro unfue na ono na obwadie obeyo na ono na ono na Oh, be ye. Na fa, wuhuto ni so, na ono na obeye. David hunu yo. David jino huto ni so. Wahini David, oniho. Akami nu miye nu. Enunti ane, wakantire ye. Sayem fa. Yakwan enhye urade nsa anuanom siye diya kwan se, e radin sa, adye nyinara, ebe diya buwaye, ya niye ma, eniye sefo, eniye busnya, eniye miyano mwa, womu ni mu Kristo, ebe di Kristo mwa danseye, se emile nuniye, e wase, ye bo abrabo, kron kron, niye di Kristo mwa danseye, ama, womu a enim Kristo. Woyo nyamiyo, obiere niwa, obeti minunu e di esie. Hallelujah. Na woyi, wotine ni edi sechem. Enyanam, tine ni ene diye. Tine nene, abrabo kron kron, a wudi ni pedye yi, esiho. Ama Kristo. Tene nene dien. Tene nene se. Wodun huni na tu Kristo so. Se wo nimo wo. Wo yana pedie. Dane da. Uni ni di inkita hon. Efi se. Nyame on kronkron o ti umono. Wo yo o nyame. Enun tino wo se. Wo beyi. Wotine ni edi. Enyanom, tine ni, yeshe tine ni atadie. Enkeka wani yantadie mu, minu miye nu. Awasi ya babra bo kron kron. Nenche. Enche o, nuwe piene numu nyamu. Ye tuwasu. Enson. Ye kom. Emma Eurade. Neto Boise, a chain. And Yanum, ya were chain home. Ya dear Hunyan Aton or so. One in a cry and you. One in a numu crying woe. One in a dear co. Danny die was seeing ya a chain home. Yesu Christu, ya chain no cogina palato in Nimino. Nanka wa won hon kwan. Sa bafum pim 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 ebe jenu. Ba minu mye nu enti. Ya boni enti. Wa mye nano. Kristo. E busayen enano pey. Se ye wo of chen hon hon. Enyanom. Yehia o chen. Adia nyina bedia boaye ne a. E wo se yenya o chen honhom. Hallelujah. Enha wo ho. Nia na kwan asi ni yie nti. Enianom, mom nya mpepre ye ho. Asomasi ayeye. Sofu we wada kaamu. Enyanom, wunim kwa nkura wafa asuo. Empepre wohon, fa huni na atuwe uradeso. One bema udia ukuma epe. Ye tuwaso. Wose, ensone wyeye, enipa odi boninti. Enyanom, Boni, ene tua, boni, ene titi, yenye radin temu. Wase maya nhaye hon, boni inti. Enyanom, boni aketia, enyu. Enyu inti, wobusaye. Obusaye. Na wobeyi adebonye fuoho. Na. Obeyi adebonye fuoho. Obeyi adebonye fuoho. obeyi adebonye fo ho akaka kra bi na enebonye fo ni ho na wosotwe won a na won tena bia wosotwe won tena bia a ohu won mu enianum kristo wo ba o wo be fa na hote fo enunti ena no pe yi uka hu bia na momie mo abrabotene ne na kristo pie ne nimu onyamu a yetimi ene na ko ena no pe won hu ye mopo ena no pe won ke ho obono fo so obesi se ni wo se sa onyame onyim ne ma enunti ena no pe yi awurade nhyira ye won ke ho won mu aye na ye mo abrabotene ne na enche na abena pum ena no pei wonyame anadum dosun ye danasi si wo ma esasemi David die wo huni yo na menu mi enu ye nim sasemi encho na abena bum ehe na menu mi enu ye beka Awurade nhyira yɛn wɔnke ho ɛna anɔpɛ yi awurade nhyira ne diifoɔ prophet kanawu ɔne n'abusua ɛne ne tiafoɔ nyinaa daa ne daa wɔmatu yɛn ho asi hɔ wɔhene bɛdi hene ɛwɔ yɛabrabɔ so yɛda wo ase nyame agya nyame ɔba nyame wo nkronkron adom no nti amen. Hallelujah.